Amahoro kuri mwese nshuti banywanyi mukurikirana ibiganiro n'amakuru bya misi yose dusubiriza ngaha kumboneza kuri yacu kandi yanyu mukunda cyane ya Ishugwe TV. Turi ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi nzero umwaka w'2024. Turabandanya tugaruka ku makuru agezwe ko ariko aravurwa mu bisata bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, haba mu gisata cya politike, mu gisata cy'umutekano, igisata cy'intwari bereye agateka kazi na muntu no mu bindi bisata bitandukanye. Si ibyo gusa kandi turaza kugaruka ku makuru ariko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no mu bimenyeshamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Na kindi usabwa no gufyonda subscribe cyangwa sabone na butarafyonda ko kugira uturaba mu bambere bakigwa n'ibiganiro n'amakuru byacu. Ingingo nkuru nkuru amakuru yacu araza gushimikira ko nizi izikurikira. Mu gisata cya politike, perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye ahejeje kugena Joseph Ndayisenga kuba ugendanira umukuru w'igihugu. Ibyo nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero y'ijana agakato 001 ryo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya gatandatu nzero umwaka w'2024, Joseph Ndayisenga niwe yaraye agenywe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mabanga yo kugendanira umukuru w'igihugu chef du protocole d'etat. Joseph Ndayisenga akaba asubiriye General de Brigade Jire Ndihokubwayo, nawe aho nyene yagenywe kuba uwuserukira u Burundi mu makungu ambasaderi extraordinaire et plenipotentiaire, nk'uko tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa gatandatu nzero. Joseph Ndayisenga akaba azwi nk'umuntu w'umukozi adasanzwe w'incabwenge mu gihugu cy'u Burundi. Uyu Joseph Ndayisenga yitaho akazi ajejwe kandi akagakora neza atekanye. Ibyo biri mu byatumye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agena Joseph Ndayisenga kuba ugendanira umukuru w'igihugu. Joseph akaba yahora ari umukozi mukuru mu bushyiranganzi bwo gufatana mu nda agateka kazi na muntu, imibano n'iterambere ridakumira. Akaba yari umuyobozi mukuru ajejwe gufatana mu nda Directeur General de la Solidarité. Mu mwaka w'2019 Joseph Ndayisenga akaba kandi yari yatowe kuba umukuru wa komite ya African Committee of Experts on Life and Welfare of the Child, igisata cy'umuryango w'ubumwe bwa Afurika igizwe n'abahinga mu bijyanye n'agateka kazi na muntu hamwe no guharanira ineza y'ibibondo. Imbere yaho akaba yari cyegera cya kabiri cy'iyo komite igizwe n'abahinga bajyanye mu bijyanye n'agateka kazi na muntu hamwe no guharanira ineza y'ibibondo muri Afurika yose. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye rero akaba yagenye Joseph Ndayisenga kugira abe ugendanira umukuru w'igihugu chef du protocole d'etat, aho uyu Joseph Ndayisenga akaba yarasubiriye General de Brigade Jire Ndihokubwayo, nawe yagenywe kuba uwuserukira u Burundi mu makungu, nk'uko tubisoma mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero y'ijana ryo kuwa gatandatu nzero umwaka w'2024. Ni andi makuru kandi tubandanya gushyikiriza agezwe ko mu gihugu cy'u Burundi ibikorwa by'urujya n'uruza rw'ibidandazwa byahungabanye ku mupaka wo mu Gatumba ugabura u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Iryo hungabana ry'ibikorwa by'ubucuruzi hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo n'u Burundi bica ku mupaka wo mu Gatumba ryavuye ku mabi Abanyekongo bakorerwa kuri bariyeri iri ahitwa mu Rugarika muri zone Gatumba komine ya Mutimbuzi. Abanyekongo barahiye bararengwa ko ata kintu na kimwe kiva i Burundi basubira kwemera ko kirengana iyo bariyeri idakuweho. nkuko bamwe mu badandaza b'abanyekongo babyiganiye iradiyo Ijwi ry'Abanyagihugu EDPA na kidandazwa na kimwe cyabo abakozi b'iperereza ry'u Burundi bari kuri iyo bariyeri bagera umutwe Vumiliya Kwibwe arongo y'abadandaza bato bato bakorera kuri Uvira avuga ko aho ibintu bigeze batazi ikidandazwa cyo batemerewe kwinjira mu Burundi ngo byose babyakwa gushika ubu kandi akagira ati gushika ubu ntituzi ibidandazwa byemewe n'ibitemewe mu Burundi kugira twisunge amategeko yabo abo badandaza b'abanyekongo bakaba bavuga ko umukozi w'iperereza ry'u Burundi azwi ku izina rya Gervais niwe arongoye abakorera kuri iyo bariyeri yirugarika akagira ati yaba uwufise icupa ry'amavuta yo gutekesha yaba ibiro bibiri by'inyama yaba uwuguze impuzu yo kwambara ntacu uwo mukozi w'iperereza yitwa Gervais asiga abo banyekongo bibaye rya kabiri mu kiringo cy'amezi atatu bagumuka bakanka ko ibidandazwa by'abarundi byinjira mu gihugu cyabo kubera ibyo bakorerwa aho kuri bariyeri yo mu rugarika abadandaza bato bato bo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo nabo mu Burundi bakoresha uwo mupaka wa Gatumba basaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ito akoze narirya urwego rw'iperereza rutwagwa iwe mu makuru ariko aravurwa mu ntara ya Bubanza haradutse akaguma ku munsi wa gatanu kugenekerezo rya gatanu nzero umutumba gifurwe muri komine Mpanda ako kaguma gafatiye ku matati y'amatongo ari hagati y'abasigwa bo witwa Matabaro n'imiryango ishika 150 iserukirwa n'uwitwa Victor bavuga menshi bamwe bose bemeza ko ayo matongo ari ayabo umurwi w'abasigwa ba Matabaro bazanye urwandiko bakuye muri parake yantahangwa bemeza ko ayo matongo bayatsindiye urwo rwandiko rukaba rwarasaba umushikiriza manza w'ubanza gukora ibishoboka byose urubanza rw'iryo tongo rukaba rwoshirwa mu ngiro abo mu murwi wa kabiri bo kwa Victory bavuga menshi bo baciye babasangayo akaguma kaba karatanguye nk'uko ababibonye babyigana abazejwe umutekano nibo bagiye hagati amasuka arindwi arafatwa izo mpande zompi zibona kuva muri ayo matongo umukuru w'uwo mutumba akabasaba abajejwe ubutungane gufata ingingo babanze gutohoza bikwiye biruko kandi mu gihe buramatari w'intara ya Bubanza aherutse kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amumenyesha umutekano muke utewe n'ayo matongo yo muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza nayo mu gisagara cya Bujumbura abanyagihugu bo muri zone Rukaramo muri komine Mutimbuzi barasaba gusubira kuronzwa amazi bidoga ko batibuka neza igihe baherukira amazi yo mu mabombo ashigagiye hirya no hino ubu bagereranya n'ibishusho ayo mazi ashingagiye mu bihombo bo abo banyagihugu bakaba bayagereranya n'ibishusho aho bavuga ko batabikora ku mazi yo mu miferege canke mu binogo ababishoboye nabo bagura amaritiro 20 ku bihumbi 2 abo banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura ntibatahura ingene amazi ahabwa abo mu birwati bihandura bibe na zone Rukaramo gusa eka n'uburongoye komine Mutimbuzi yemeza ko ayo mazi yaciwe n'ishyirahamwe Desideso Simeo Butoyi akamenyesha ko yarungitswe ahandi habaye icyo yita guhengamira ku ruhande rumwe asaba iryo shyirahamwe Desideso gusubiza abanyagihugu amazi amakuru ava mu buyobozi bujejwe amazi mu ishyirahamwe Desideso bo bavuga ko icyo kibazo bakimenyeshejwe bemeza ko hari umurwi w'abahinga utegekanya kujya kuraba ahabereye ikibazo hatarenze kuri uyu wa gatanu uza gutyo zone Rukaramo isubizwe amazi mu makuru ariko aravurwa mu ntara y'Ibitoke hari umugabo wo ku mutumba Kabere muri komine Mabayi yishwe acumiswe imbugita n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo ku munsi waheze. Ababa kuri uwo mutumba bavuga ko yitiwe ku irembo iwe atashe. Umuryango wiwe usaba ko womenyekana abamwishe, aho bavuga ko atangorane yarafitaniye n'umuntu umwe. Abanyamabanga ntayegayezwa ba musitanteri bakamenyesha ko bafatikanije n'inzego z'umutekano batanguye amatohoza. Uwo munyamabanga ntayegayezwa wa musitanteri akabasaba abanyagihugu eka n'umuryango gutekana mu kurindira ikizava muri ayo matohoza. Na hadusoreze amakuru yacu, Umukama akomeza abahezagire, mugire umunsi mwiza w'Imana.